sacerdotum cama vire imana a Cristo ala ic mese mese de la sanga di juese primoro imana piei a diocese in curu iace a Bujumbura case fume che ecclesia mugiango duherezi in buca in missa tui fatanice nava Cristo vosso vo quisi cane cane avo muriki kiringo badashobora kuronka akaryo ko guhurira hamwe ngo basengere hamwe kubera kakaranda ka coronavirus katuteye twese musaba imana udahengeshanya kugira ngo ibandanye ituremesha kandi twereka n'inyifato ibereye na cane cane mu bihe nk'ibi tuyisabe wikuze muri twebwe umutima wo kwitwararikana no gutabarana bitubandanye dusaba kandi ngumana kubw'imbabazi zayo imurikire abashakashatsi ngo bashobore gutora umuti wo kuvura agakarana basaseridoti w'umukama naho biruko uyu munsi ni umunsi mukuru udasanzwe kuri twebwe twese twitwa abasaseridoti ntitwibagire rero gushimira imana twese kuyishimira iyo yatubungabunze mu ibanga gushika kuri uyu munsi twashoboye kuza guhereza inkuka y'imisa duhagatiye umwungere tubone rero kuyitura biduteze imbere mu gukunda ibanga ryacu no mu kurangura ubutumwa bwacu gutyo igihugu cy'imana kiharongere ubwiza kuri uyu munsi abasaseridoti batari bake bari mu butumwa hanze nshaka kuvuga batari muri diyoseze yacu ya Bujumbura haba abagiye mu byo kungura ubwenge cyangwa mu gufasha ayandi ma ekereziya bantumye ngo ndabamenyeshe ko yifatanyije namwe muri iyi nguka y'imisa nka bose baranyandikiye cyangwa baranterefona bambwira ko nobashikiriza ubwo butumwa ngo mwumve yuko twese nk'umuryango w'abasaseridoti Bujumbura turi hamwe kuri uyu munsi tubasabire ngo bagumane uyu mutima wo gukunda diyoseze nkuru yabo gutyo niho n'ibyo bariko bararangura bizogirira akamaro umuryango wacu wabemera basaseridoti w'umukama mboneyeho rero kubakeza mwese imbere y'iki gihugu cy'imana kubakeza mwese kwibanga no kubutumwa mwama mwitanga mu murambure mukabigira cyane cyane mufise umutima mwiza kandi muri mu bumwe kumwe n'umwungere wanyu muri mu bumwe hagati yanyu muri no mu bumwe kumwe n'abagize igihugu cy'imana bose ndakeje abasaseridoti muri imbere y'abandi mu myaka y'ibanga kandi mukirigumije murazi yuko iyi diyoseze yacu kuri ya Bujumbura ari twebwe dufise agateka kuko abasaseridoti b'abarundi bimvukira ari twebwe dufise inararibonye yaronse umusaseridoti w'umurongo wa 1957 benshi muri mwebwe ntibwari bwavuke ariko n'uyu munsi akaba akiri umusaseridoti kandi w'ibanga musanzwe w'umuzi kuri uyu munsi bitworeka kumwibuka nyakubahwa Patrice Stanislas birarongerwa kumwe nawe rero ndakeje mwebwe mwese basaseridoti mwaboneye izuba abandi kandi mubandanya mugumije ibanga ryanyu muragashitsi ka kera tubwirijwe kwama twubaha kuko tubabonye tubabonamo ubutwari kuzigama ibanga natwe bikaduha ingufu yuko dushobora kuzigama iby'iwacu tugashika aho mushitse ngo mbure mbere tukaharengana ubw'ishaka ry'Imana. Ndabakeje na mwebwe nyene mukiri bato mwibanga n'abataramara umwaka wose, kuko niwe mugize umwizero wacu w'Ekleziya y'ejo. Mwese Imana nibandanye bateza imbere, kuko niyibona ibikuru bikuru tugikeneye kugira ngo tuyibere intumwa ziyinogeye. Umunsi nk'uyu nidushimira Imana kandi twivuye inyuma, kuko Imana ibandanya ituronsa abitegurira kuba abasaseredoti mu maseminari yacu, abadiyakoni, abakorezi, abasomyi n'abandi babagwa mu ntege. Dukengurukira Imana ku bafaratiri bose Imana ibandanye iduha, maze bagakomeza urugendo rukuja mu ibanga ry'ubusaseredoti. Imana turayisaba ibandanye ibadutegurira, ibadutegurire neza, maze batabishyire mu ibanga babikwiye, batere iteka Imana, batere n'iteka Ekleziya yayo. Namwe rero Bakristo mu mice y'iyi murimo, nimumenye ko